turabaye mwana mutse cyanke myiriro bivanye naho mwerereye cyangwa se bivanye n'amasomo ko mwakurikiranye nako kino kiganiro cacu kuri micro nkuko mwamaze kubibona ni Brenda Kajol behind camera ni Amoskeli so no musi rero twabazaniye cha kiganiro cacu arico canyu cha kiganiro mukuda cyane love and culture nkaba ndi kumwe rero n'umwigeme myiza cyane ngaha impande yanje ndi kumwe n'undi musore atavyorosha novuga gute mu buryo umujye bwanje ndi kumwe na Florent Bella kanda mwakanya na mutsa bakunzi ba Bid USA Bella bit
ni sawa abakunzi ba Bid USA ndabaramukije aho muherereye mwese reka ngire ko ndanababwira yuko tububaha nk'aba fans ba Bid USA turabubaha mu cyubahiro cyanyu murakoze
barabe no nibivuga barababaze
oya nabaravye nuko nyene
ya ndikumwe kandi na MC Evrard yagarutse kuduteka muri bidese nkuko yari yabitwemereye kazogaruka reka nawe tumuha umwanya aramutse abakunzi biwe n'abakunzi ba bidese
ya ndagize myiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherere bivanye n'umwanya kandi muzorabira ko iyi emission abafana bacu abafana ba BDUSA turabakunda cyane nibagiye n'aba diaspora kubera ko nabo ndabubaha kubera hariho byinshi ndabazeyeko
yesa no musi rero kiganiro cyacu nashimye ko tugaruka mu rukundo nk'uko citwa nyene love and culture turabire hamwe kubera iki couple z'ubu novuga ati zitarambana kubera iki couple z'ubu zisambuka n'ingoga atari cyo kimwe na kera MC wowe ubifise ko ico bivuga ko kubera iki urukundo gubu donc usanga abantu bakundanya imisi mikeya bagahebana canke naho bishika bakagira bakubakana usanga batarambanye mu rugo ama divorce ni menshi urafite icyo bizi ko byaba biva kuki kubwa
ni ukuvuga kw'ibi bintu usanga benshi dufite amarezo menshi atandukanye kandi iyo turiko turayaraba dusanga ariyo umuntu wese dusanga afite rezo ni ukuvuga ikintu cyitwa urukundo turiko turaraba ubunye sico gihari turiko turaraba mu bantu urukundo nta rukiriho ahico gituma usanga umuntu menga agenda ku wundi afite ikintu ariko ararondera deke kijya kintu kibonetse pyu bigaca bihera probleme rero yo kumenya ikintu tuba turiko turarondera nico tuba turi ko turakora mu rukundo nk'urukundo koko ariko apana ko tugira ibishobisho inovuga tubu hari bishobisho gusa muri benshi ariko si ntibizigura uko atabantu bagikunda bahari barahari uko hariho ningo zidasambuka ya
bera wewe nawe ubibitse kwiki
bama side je novuga yuko ikintu gihari ntabwo ari urukundo nkuko mugenzi wanje MC ahedeje kubivuga je novuga yuko nubundi hari ibishobisho kandi ngerageje kuvuga ku bakobwa twitwita mu bintu tutazi tugerageje kuraba twebwe ntabwo dukunda ahubwo turubaha ngerageje kwifashisha Bible ya nayo ne irabivuga gusa yesha dusanga twitaye mu bintu bitari byacu niyo mpamvu usanga urukundo rw'ubu rutaramba ngerageje kuvuga ku kintu MC yavuze ko nibishobisho iyo turonse ikintu twifuza usanga kwa rukundo rwagiye nta ruhari kandi kenshi tusanga twitaye mu bintu atari byacu par exemple kenshi dukora copinage yukoze copinage ico kintu ndibaza yuko kidashobora kuramba kubera ubukura kopya kukina atari byiwa ya niko no bivuga ko
jabe ataya ya copinage urundi rukundo wewe ubuzi basi gwe no vuga ati gorama go urukundo gitwa gwe
urukundo je ndiko ngerageza kwifasha bible urukundo gwemewe ni imana parce que iyo urukora akora ikintu ari copy ntigishobora kuza nka original ya urukundo gwemewe ni nka rujya kwa abavyeyi ishobora kuja mu rukundo ja mu rukundo uzi icushaka n'intego yacu nshobora kuvuga ati turashobora kuja mu rukundo nka twebwe abakobwa tukiri batoya ugasanga twinjiye mu rukundo rwa copinage nta nasije dufise y'icyo kintu umuntu arashobora kumubaza ati none se kukundanye n'uriya muhungu ikintu ushaka gushika ko nawe nikihe canke muri future nikihe kintu mutegura akakubwira ati je ndarurimwe nyene gusa sinzi impamvu ugasanga kwishuye nkuko atapapoze ufise rero y'ico kintu canke se intumbero y'ico kintu naho gishobora kushika kandi nigishobora kuramba niko no bivuga
ya utirira abantu benshi baje mu rukundo kugira gusaba igihere n'ababazi bya barimo baba bashatse kuvuga ati sinitwe ko ndi single
adama jambo yo mu gatondo canke se yo mwijoro niyo kenshi abakeneye par exemple ngerageje kuraba ucusanga ati jewe no munsi kubera afise abagenzi banje bari en couple afise aba boyfriend kuja muri bo tutari kumwe nanje n'umu boyfriend biko birambo canke biko biranje n'ukuntu ugacusanga ashatse kwigana babanda atazi impamvu wa wunde ari mu gwo rukunda atazi ca shaka basi
ya MC warujije kutubwira yuko umuntu ashobora kuja mu rukundo afise ikintu je ashaka guprofita nk'ibintu wobona abahungu baprofita mu bakobwa canke abakobwa baprofita mu bahungu nibiye
tugiye ngaho usanga ari ibintu byinshi cyane novuga apare y'abahungu ndashobora kuvuga ngo kubahungu kubera abakobwa sinzi ibyo baba barondera prito ndashobora kumenya iby'abakobwa baturondera ko twebwe abahungu mugabo kubera ko mumenye iby'undi muhungu mugenzanje barondera ku mukobwa muga kubera ko hari abakobwa benshi duhura ugasanga ibyo barondera ndabibona kenshi hari ukuntu abakobwa umenga abahungu bababonamwe amabanke ugasanga umenga agiye guhembesha menga agiye guhembesha ahandi naho ugasanga akurikiye nk'icyubahiro umuntu abafise cyangwa umuryango abavamwo akumva umenga ari fiere yo kuzokumva yuko abantu bazomenya yuko asohokana nanaka kubera titre kanaka afise ugaca usanga rero irya titre hagize akantu gatirigana na gatonyi cyane kuri bwa bushobozi bw'uburyo yarafise ugasanga haraba yagashite gato buragabanutse ni ukuvuga za bezu yahora akenera ziragabanutse nzikiboneka kwa kundi ugaca usanga urukundo ruraheze nicyo gituma navuze ati muri icyo gihe nta rukundo ruba rugihari umva ko aba yifitiye urukundo n'amahera uwataba gukunda ni bya bishobisho rero byo kubona umuntu atameze neza ujyanye asa neza reka ngende bijyana byo haraye musesha neza biheze murahejeje
nk'umukobwa akagenda nko muri even marunaka MC Evrard yatumiwemo kabona uko nari kara MC akavuga ati wow icyo cyo mujya mutife tukasohokana nshaka kumva ati MC Evrard avumye ni MC novuga de la capitale hose ni wavugwa we wakumva aryoherewe ibyo tu akumva umenga yo mwukundana kubera ibyo byonyine
wumva nkahonye hageze igihe akagera igihe urumva naba nkishobora kugira ubushobozi bwo kuronka izo evenement ndiko ndakora ugaca usanga biraheze kubera iki wewe yashaka yuko tuzaguma dufatanye ngiye gukora evenement hamwe ngiye kuri stage aca zarabwira abantu tujyanye tujyanye evenement ni jewe hajya ni jewe mugere azoba abona bitagikunda ko ajye ugwara umuntu bicaranye amwereka tujyanye jewe bizoba biheranye ko icyo azoba ashaka kizoba cyarahetse
Yeah, bera emsareje kutubwira nk'ibintu abakobwa bogenda baprofita ku bahungu. Wowe nawe ubona ari biki abahungu baprofita ku bakobwa mu gihe ajyanwe n'urukundo rwa profi atajyanwe n'urukundo gukuri.
Kuri njewe ikintu ngerageje kuraba uko tubayeho mu buzima busanzwe kubera ko ucusanga umukobwa afise ibintu yagiye acamwo canke se abagenzi biwe bagiye bacamwo iyo tuba tuko turatera story ugaca usanga akubwiye ati jewe ujya mu type ngerageje kukubwira impamvu ndamukunda iyo yambaye arabegwa basi n'umuntu ari sympathique iyo umupresence mu bagenzi n'umuntu ushobora gusanga muberanye basi acashaka akundane n'umuntu kubera ububoga bwiwe ya ubu gentleman agaca avuga ati je ndi kumwe n'ujya muhungu ndumva ko ndyohewe parce que ujya n'umuhungu abantu benshi abakobwa bagenzi banje bipfuza kuba bari kumwe nawe iyo twifotozanije usanga ari foto nziza iyo yambaye arabekwa ya araryoshye foto ugaca usanga rero yinjiye mu rukundo kubera ko ari ka profita guhabwa agaciro mu bagenzi biyo avuga ati ah wow ufise handsome boy akavuga nyine ibintu nk'ibyo akaba ari byo usanga biriko biratuma yo kundana no umuntu ariko atari ukundo gukuri afise kandi yo winjiye mu rukundo atari ukundo gukuri ufise nkuko umugenzi wanje MC yabivuze ari kintu uri kura profita nibyo nagumye ndababwiye nta nirushobora kuramba nakuntu goramba kubera ko iyo haje wa wundi nawe amusumbya kwa kubegwa bwa buboga ucusanga yashoboye kumutwara kubera ko wakunze umuntu kubera icafise no wakunze umuntu kubera umukunda oya wakunze kubera icafise amahera ubwiza ngene yambara ngene atambuka ngene abegwa ngene bamuvuga mu bagenzi bawe nico no mvuga ati ucusanga abakobwa turi ko turaprofita
abahungu nabo baprofita iki ku bakobwa
abahungu abahungu nabo ni nico kimwe nta difference nini hari ahubwo tusanga abakobwa akavuga ati eh bya mudadako kwirya taye yiyo ndamujanye mu bagenzi biwanje baravuga ati wow ofise umudada mwiza yambara kabegwa nyene mwifotoje naho ni nyene biratoka nk'abahungu benshi abajene tusanga bashaka ibintu byo kuronka amalike menshi ku macano yabo ama Facebook ama Instagram akavuga ati uno muntu ndamupostinze vraiment canke twasohotse mu bagenzi no muntu ushobora kumva ko nishimiye atantera isoni yo turi kumwe ucusanga rero kenshi abahunga rico ba profise akavuga ati urya mudada kameme bavuga yuko yukundana no mukobwa ntihagira abandi bantu baza kumusaba urukundo yuko wakunze umukobwa mubi niko bavuga yabona rero mudada ni mwiza afise ingidi taye nziza vrema afise mu maso heza arashobora kuba yumva yuko ibyo bintu byo tuma uwo muntu yo mukunda me atari ukundo gukora afise ahubwo ari kugira profite kandi mu gihe haje wawunda musumbya bya bindi urukundo ruba ruheza niyo mpamvu urukundo guba rutaramba
oh hari abakobwa benshi nkunze kumva bavuga yuko abatipe ashobora kumurondera aprofita pompompo icyo nacyo wewe numvise umenga mwese na MC mwagiye mugikweba icyo nacyo kivuze ku iki ntabahari abahungu bameze uko canke barababishe
yo bama side sinovuga ngo ntabahari canke barahari kubera ko nje ntabwo ndi umuhungu icyo ndibaza ukibaza MC ngira we yo bitubwira
MC abo bahungu bameze uko onye ashobora kuja kurondera umukobwa amuprofita ko gusa pompompo mu gihe abayironse aca yigira umenga nta kindi kintu bapfana barahari canke ntibahari barababeshe
ama nibaza yuko tugerageje kuraba n'Imana iri kwirarema yararemye ibikoko bigi byatsi reme bigi nyama hamwe nibijya byose rero nuko natwe dutandukanya abahungu petetre je nshobora kuba nshobora kujya ku mukobwa mvuga ati ndondera ikintu kanaka ugasanga undi nawe suko bavuga ati jewe ndondera hariya nyene usanga rero ni kibazo
hariya nyene
iyo gacyusanga ibyo imbye bibaye mujanye kuri aho umukobwa kugira ngo basohokane reke bijya bintu abishitse ko bakaba bahejeje urumva azoba ari nki novuga nk'impene yiriri ibyatsi gahimba ica yiryamira biba bihetse
bo mugabo aronse aragenda abuza akagenda kubera iki
sinibaza ko hari umuntu yaba atarashika kucashaka yogenda
eh bon arashobora gufosa akavuga ati uyu muntu kweri naragerageje narabonye ko ari gikashi kabisa ibyo nshaka ntabyo nzoshikaho agaca yigira hari n'umutari ndagufosa agusabye rimwe kabiri akabona biranze aca avuga ati ah rya muntu ni gikashi agaca yigira
nimba ari umuntu aba afise habitude yo yuko iyo asohokanye n'umuntu ivyo bintu bitegerezwa gushika mpaka nico gituma nico navuze ati aronse aragenda nkuko bivuze ati ataronse aragenda nuko aba yaragerageje akabona ati naho nogerageza gute nzohava ntashika kucyo nshaka ni nko guteka iswimi naho we canira gute ugashiramo inkwi zingana gute nisha
byakweri
nisha kera bavuga ati haryanye mu nzu iyo umugabo yabuzirasiyo ni narugo yacarabagaca acanira iswimi kugira ngo umwana arungurutse avuye gukina abonye iriko iratogota avuga ati hajya hari iki cyasubira akagenda kize
bono none ni giki basubona cokogwa canke ni gikubona kibuze mu ba jeune kugira ngo urukundo rugarukane ka kanovera uko kuntu rusa nk'ugwatitutse bahasubire haba urukundo nyene gukuri
je no vuga sha umuntu ko muhindura biragowe kuko turuko turaraba ubu unye turavye twovuga ati nubutumwa bwarabaye byinshi gira abantu turaye ko bohinduka ariko byaranze no kuvuga kandi guhindura umuntu akuze usanga ari ikintu kigoye cyane ariko uko umuntu agenda kura niko agenda abone inzira ashobora gufata je nibaza yuko umuntu aba abona yuko hageze yuko yicara gatekereza umuntu hageze ko yicara gatekereza ingeso zirahinduka kandi buje imyaka irahindura ingeso kuko sino bamvuga ati ubuunye ndakuze ndafise ubwanwa ngo nsubire ngo usange ngo ndiko ndakina ama BM mu bana ntibikunda rero nk'ubuunye umuntu novuga abantu bakuze novuga nk'abantu bamaze gushika mu rugo umuntu amaze gushika mu rugo ego nta vyama vyera ngo de birashika ugasanga haraka bazokaba yatiriganye kuberako hari akantu kari special yabonye hanze ugaca usanga ratiriganye naba abantu turemwe mu gukosha ibyo urumva savyigongura mu babare ariko nibaza yuko umaze gushika mu rugo uraturura hari gihura n'umuntu akaguturuza kwene atago kuguturuza naho bibari ibintu bitandukanye swati hari gihe usanga kaze cyane ukavuga ati jamfasha candandura cyangwa gasanga agufata neza ku buryo udashobora kugenda hanze meje nibaza kwica icyo kintu gishobora guhindura abana abo ndingwe impanuro bama bazironse gusenga barasenga icyo babwirizwa gukora barakibona mugabo umwanya umuntu muho umwanya urahindura umuntu bivanye nibiharimwo ariko araraba niyo abwirizwa kujya nahagomba gushika
hari akantu warohejeje kuvuga ngo umuntu arashobora kumufata neza ku buryo atagenda ariko hari abantu naho wukora ngira ngo naho mu kumwoza worondera gwa rubaseru niniya ukamwicarikamo ukadura mwoza ari kumwicaritsemo ukamugirira ngira sinzu ukamufata nko mu bebe ukamusiga ukamugaburira aruhira gusa kugenda tu navyo biba byavuye
ingeso
bera kuri wewe ni giki ubona cokogwa cyane cyane nk'impanuro haba jeune kugira ngo urukundo rusubirane ka kanovera
cyo kintu umenga kiragoye cyane problema kuko nta kintu umuntu ashobora gukora ngo akuremwo umuntu ikintu amaze kwishiramo iyo wamaze gufata ingeso runaka biragoye kuyivamo par example nk'umuntu yamenyereye kunwa urumogi biragoye kugo urumogi aruheba kandi ararunwa abizi neza yuko atakamaro canke se rumwononera ubuzima ariko agakomeza yarunweye kandi abizi ko ari rubi ariko kubera yangeso yamaze kumujamwo nubwo wogira gute par example nk'abavyeyi barakubita impanuro zikajako ariko iyo ngeso yamaze kukujamwo atari we wifatiye ingingo uvuga ati ibi bintu ntibimbereye ntibishobora kukuvamo niko numva umenga n'abajene biragoye ko urukundo rushobora kuronka valeur nk'ubwo kwahora rufise parce que navyo ni ingeso kubera uca usanga umuntu afise nk'aba ex benshi gasanga umwana wa 17 afise nk'aba ex bashika kuri 10 ukibaza n'uyu abo bantu bose bamaze gukundana umwe bakundana ameza ngahe cyangwa imisinga ugasanga ni ibintu bidatahuritse gusa rero ku mpanuro novuga ntabwo bitwubahisha par example nk'abajene ntabwo biduha valeur kuba ugenda ahantu ukumva ngo ujya n'umu ex wanje je numva umenga nta gaciro birimwo hako utakaza agaciro je numva ku bwanje ubwo rukundo wokwihotsa kuko ugiye mu kintu nta purpose ufise y'icyo kintu uvuga ati kino kintu ndacinjiyemo kimfitiye agaciro ka canke fitiyo yanje mbona n'uyu muntu turi kumwe hako ubijamwe ziko ari bya bintu by'imisi ibiri indwi imwe ukwezi kumwe amezi atatu kuba uri single ntacho bitwaye parce que urafise abavyeyi bawe ku bantu dufise both parents urafise abavyeyi bakwiye ugaca usanga uri kuja mu bintu kuberako ushaka ikindi kintu ku muhungu je numva umenga nta nabyo ne nikudahesha gacira abavyeyi bacu uri kurashaka ikintu ku muhungu muhiri wanyu urajya urajyama kira kintu cyose ushaka uraronka aho gacu usanga uri ko wiruka inyuma y'amashuga dadi abantu bagusunza imyaka kandi rero ibi bintu mwiyimisi bireze bireze n'ukuri ugasanga ati umukobwa wa 18 adafite shuga dadi nyene ntiyumva ko afite amahoro muri ko aravuga ati bajya nibo bakoreye inoti barazifise barazisesa none se uri kumwiruka kushaka ituza shira amaguru hasi kandi mu gihe je novuga cyane cyane kuba jeune mu gihe utarashyira amaguru hasi aje hasi nyene neza umenye icyo ushaka nta n'ikintu uzofushitseko nje rero numva umenga urukundo ntacyo twokora kugira rusubire ruhabwa agaciro ahubwo gusa numva ati ako ukora ikintu ugasanga nta gaciro kiriko kiraguha mu buzima ugenda mu bantu but you are na respect ufise wobyihoza ugatuza kuko udafise n'uwo muhungu cyangwa se uwo mukobwa nta truva kuko babagenzura bagumana uraronka abantu bakuba hafi niyo waronsa inoti wayitsitaye ko urashobora gusohokana nabo bagenzi bawe kandi batitwa ko ari wa muntu agutesha umutwe aba Nabamemeye nabakunda cyane parce que hari utumemes bakora nkumva nyine turashitse ku mutima hari uwigeze gukora kamemes kavuga ati umuntu atagugurira parastamol ntagutesha umutwe cyangwa se ntakumena umutwe kubera kubura amahoro kubera umuntu je bamaside novuga yuko ibyo bintu ubu ndabirenge
ako ari akantu wavuze kashuga dadi aho nyucumenga abakobwa uri kuri abarenganya cyane bon kubera yuko egire vrai abakobwa usanga bafise amashuga dadiki ariko hari n'abahungu bonye usanga bafise ibishuga mani nene nabo babwira iki bazi
oya pa kubera ko nk'uyu mwanya turimo jewe uno mwanya nafashe kunani ku ruhande rw'abakobwa ya ibintu byo byerekeranye n'abahungu ndibaza wuzura bibaza MC parce que je impamvu navuze ko bakobwa kuri uno mwanya ndumukobwa kandi bise abagenzi benshi ariko nubwo ntoba ndabafise benshi ugira araba in this world ucusanga abantu benshi uba bakobwa abahungu ntagashiro tubaha kubera ati nta mu mufuko bafise ucusanga nyine ntagaciro bafise nubwo yoza ari wa wundi afise true love usanga ubibona nk'ibisanzwe uvuga ati none se ninjiye nk'aba encore n'uyu ikintu cy'akamara zomarira mu buzima n'iki ariko uruca usanga wifite ya sugar daddy yawe urashobora kuyibwira ati jewe none umwanya kweri ndanyotewe kazubona ari mikash irashitse message ari mikash iraryoshe kubona iraryoshe kubona gusa nje novuga ati nk'uwo mwanya nta gaciro uba wihaye gukundana n'umuntu agusunze imyaka ari murunganwe na grandfather wawe cyangwa se na father wawe tusanganye n'umenga nta gaciro birimo niyo mpamvu kuno mwanya novuga ati abakobwa twihe icubahiro twiyubahe basi nabajya tugendana haraho bishika ugasanga bakora dutera ku inkuru kubaja kubera ko je ucusanga nifite abagenzi benshi b'abahungu turaganira cyane sanga nibyo bariko barateramo story ugasanga nyine biramba baje nta gaciro bariko baraduha kandi nibo babitwindizamo ariko mu nyuma bagahindukira akabari bo batuvuga navuga yuko rero kwa kindi kibazo warubajije ati niki cokogwa nta na kimwe cokogwa ahubwo ni kwiha gaciro gusa nyimba ubonye ikintu ukijamwo ataburambe ugira cihoze umwanya wawe ni wagero zogera
ariko umuntu ari karaba look yawe kungana bigaragara ko kiri umwana muto cyane bigaragara yuko novuga yuko utari gero nakunda na rimwe kuvuvuka umuntu arashobora kwibaza ati none aho kana ibyo bintu by'urukundo kabizi gute kumenga ukaravye ntikarigera gakunda umuntu akubajije ucuvuga ati ibyo bintu byose uhejeje gusigurira abantu ubizi gute wabimenye gute wabikuye
yo a beautiful question. Parce que njewe nakubwiye mfise abagenzi benshi. Yeah, iyo kandi ndakunda kwitegereza iyo nkiyo ndi poza ahantu ndakunda kwitegereza mbese muri bajya bagenzi mfise canke mu babanyi cyane cyane ibitabo canke sama filme ariko arasohoka kino gihe iyo uri kuraraba filme ufise gutoramwo ikintu kigira kikungu kire filme umwanya umwe zirigisha ubundi mwanya zirica wahubwo iyo uri kuraraba filme hitamwo ico ushaka mu iyo filme kuko byose biba birimo nka kujya kwa Bible urashobora gusoma umurongo umwe ukakwica kubera kudatahura kwa ariko novuga ati jewe ibintu impamvu ndabizi ko ibintu byinshi ntabwo ari byinshi gusa ni nka byinshi gerageje kumviriza ko byo navuze turaganira n'abantu benshi rimwe rimwe ndaganira n'abantu bansumba je basi mu mwanya abantu duganira iyo tuko turaganira ndashobora kuvuga ati kuno muntu ibi byiyumviro byiwe bivanye n'uko ngene twaye ko turayaga amezuko ugasanga niko ndamutera story niyo mugenzi wanje nkiyumvi nkaca numva support yiwe cyangwa se impanura niyo mpamvu usanga ko ibintu nkivyo umenga ndabizi ko ibintu byinshi
MC Evrard berageje kutubwira cyangwa se gutanga impanuro kubana b'abakobwa bakiri bato ariko usanga bafise abashuga dadi nawe ni giki wobwira kubana b'abahungu usanga bafise abashuga mani impanuro boba
jewe amapare novuga ko agaciro k'umuntu ni wakiha kandi urumva iyo umaze kwitakariza icizere bigeze hiyo ku buryo bwo kumenga nta nkumi yo kwemera ubona hoja mu batama ibaza yuko ngaho atagaciro wa wihaye gakwiye ariko nibaza yuko nabo nyene bakeneye umwanya ukwiye gusa umwanya nko nagume ndayivuga umwanya urakwigisha ne wihaye umwanya cyangwa umuntu ugira ngo atori icigura mu umwanya ukamureka igihe cyonyine kiramwigishiza akabona icyo akwiye gukora
yagira rero akantu uvuga ati uvuze cyangwa impanuro utanga ku bantu bakora kurikirana kino kiganiro cyacu Levent Kacha akajambo babwira cyangwa se ikintu bahanura ku mpande zose yaba abajene cyangwa peut-être abubatse
jewe je novuga nk'ikintu novuga nk'impanuro yash mu rukundo nta bwenge bujayo nta nkomezi nakwambara neza ntake bisaba kwikuramo ubwenge ugakora ibyo ubundi mu partenaire wiwawe ubona yuko bimuryohera ugiye kujyana y'ubwenge usanga bwa bwenge bwawe bwacitse ubujuju muri make bisaba kumvikana gusa
beragira akajambo uvuze cyangwa impanuro uhaye abakunzi bacu bako barakurikirana kino kiganiro cyacu cya Levent Kacha
bivanye na titre ya kino kiganiro yavuga ati ni kubera iki urukundo rw'ubu rutaramba kuri jewe numva umenga nta byinshi nojamwo gusa icyo novuga ati iyo winjiye mu kintu ucinjiyemo ufise profi ushaka kuri uwo muntu icyo kintu nta munsi n'umwe kizigera kiramba uwo cinjiremo kubera wumva bikurimwo ata force y'umuntu irimwo cyangwa se ngo ni kubera wipfuza ikintu cyari cyo cyose kuri uwo muntu kuko cya kintu wipfuza hari abagifise exposer y'icyo afise uzoguma ubona ubu musumbye uzoguma ubona umusumbye nka kujya kwa maesikariye agenda araduga mu gihe rero utaramenya icyo ushaka nta nico uzofushitseko je novuga ati nta byinshi novuga ko me wewe nyimba ukundanye n'umuntu kundana n'uwo utitayeho ngo arabegwa afisiki mukunde bivuye mu mutima kandi ufise intumbero runaka pana bijya bya copinage tujamu oya wewe nyimba ukundanye n'umuntu kundana nawe ababyeyi bamumenye kubw'iyo ntumbero barashobora no kugufasha mu mpanuro nyimba ari kintu kubera ko nta mutwe umwe wigira inama ari nk'ikintu cyabaye hagati yawe kuko bavuga ati nta zibana zidakomana amahembe ari ikintu cyabaye urashobora kwegera umubyeyi wizera kubera ko urashobora gusanga papa wawe uramutinya canke mama wawe gusa ntubura umuntu wo hafi agukuriye ushobora kwegera kamubaza kuko buri gihe iyo udafise umuhanuzi nta kintu na kimwe uzigera ukora kizima mu buzima busanzwe nubwo ho bari mu rukundo niyo mpamvu mvuga ati bijya bintu bya copinage twobiheba tukaja mu rukundo tuvuga ati urukundo rurazwe kuko iyo hagize akantu gato yakikosa kitamwo urukundo ni nk'amata iyo haguyemo agasazi aba yononekaye ya iyo gusa ufise umuntu uwi hafi yawe ashobora kubahanura ndashobora kuvuga ati ugo urashobora kuramba niko numva nopfuka
oberareka ndagushimire ku mwanya wawe hama nibaza yuko nikindi gihe nitwabakomishwa bashwa muzotuba ngo
kugamburuka nibyo batwigishije mu mico y'abarundi canke sababyeyi ndumva ko atabugabano shiramwe muri ico
urakoze cyane
namwe murakoze cyane reka ngire ko nshimira TV ya BDSA turayishimira cyane ku bikorwa byayo kandi iritanga mu kugira ngo abantu bamenye iyi si tubayemo mbega imeze gute novuga ati turabubaha cyane reka ndabashimire cyane
urakoze cyane MC reka nawe ndagushimire ku mwanya wawe
urakoze cyane nibaza ko hari umunezero cyane kubana nawe ndagari irindi teka ridasanzwe nko nama ndabivuga iyo nsubiye kujya kuri kamera canye nkajya kuri stage ni iteka nuvuga nurundi rugero mba nteye kubera ko harashobora kujya kundi muntu amenya ko nkora biciye kuri indi teka mba natewe so ndabashimiye cyane abakunzi ba BDSA abakunzi ba MC Evrard ndabakunda cyane mce mujya kuri channel mugire subscribe sabone na j'aime merci beaucoup
yes wakunzi ba BDSA ikiganiro cha 11 kacha icano basaba turabasabye commentaire zanyu mu byavuzwe byose mwabyumvise mugire namwe ico mubivuze ko mugire nico muhanuye abajean cyane cyane ukwaruka commentaire zanyu turatsikeneye ziradufasha cyane so amukitse neza ama kuri micro ya Brenda ka journal kumwe n'abatumire badasanzwe Bella na MC Evrard behind camera ari amoskeri turabakunda cyane ciao ciao ntimwibagire kugira sabone kuri BDSA ama jam yanyu turayakeneye no gupartage ibikorwa byacu turabashimiye kandi turabakunda cyane.